bwenda bye mukwe obuntu bulamu nempisa kansabe olemu okukyuka nyamba kyennoonya si sente nyingi nsaba bwesimbu tusakimunga bwe twezimba mukama Chiloto chenina na wenga tuku.